Cin lexi ndlaku upfunyi nga rangaku xipuku xo cina gwaragwara. Kizimusi leri taku ro tsakisa leri man.
Eish, tolo kuti muthu broke man. Kunaka grocery ka kuwa hayi ena u tlhokeka 2500 ka muka yona. Ene ya kusavulela kwa li banka liya dura. Ene umashonisa vo tshwana vo tirhaku ni vona aki tsatsiva.
Oh, se na swivona. Mara a ni twisisi ku why mi ti vangela stress kuve ku hala ku fambeni ni twile ndhuma yin'wana mani ya va kan'wana va EBS loans. They offer short-term loans at the lowest interest rate. Simply, it's like you have not paid for any interest. All you have to do is just follow the following step. Log on to www.ebsloans.co.za. Kumbeshana, you can download the app from Google Play Store just for free. Mahala, hina hi offera swa mahala.